Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamaphupho ngokuhamba amaphupho ngokuhamba amaphupho ngokuhamba asho ukuthini amaphupho ngokuhamba. Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo. Amaphupho ngomgwaqo. Uma uphupha ukuthi ubona umgwaqo, kunempumelelo ekusaseni lakho. Uma uphupha ngebhodi lasemgwaqeni maduzane nje, uzothola iseluleko esihle okufanele usilalele. Ungakhohlwa kushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa amanye amaphupho, nisale kahle.